Kwanga kune mumwe murume zita rake chaminuka aigara pachitungwiza munyika yedu yeZimbabwe.
Of quality and professionalism.